that whistle blowing boy, the train's in the block. I'll be in Dixie when my hands go once around the clock. Engineer, please take me where the sweet magnolias grow. Just hold steady, I'm ready, let's go! Taste that sugar cane in my mouth. I'm heading south today. Goodbye, liars. Goodbye, sights. Goodbye, all of those stay-out nights. I'm heading south today. Never mind the things you've got that they ain't got down there. You can take your cabarets. I'd rather take the air. Goodbye, snow. Gotta go. When I hear that old whistle blow, I'm heading south today.
Da 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 da